Yeah, come follow up. Without the baker boy. Kids of a pescil like it to pescil, come hot trapper, trapper pescil for say. I'm back again with another video. I'm tired and
look again, okay.
Oh, mom, carry a penta. I append a month. Colors I deal with your pescil. Look again, I'm 3 weeks ago. I'm waxed up, kiss a pin to wax a homilo your pescil. Mom, rano ra halala la go bontshe something o busy yana tshe a bi di gara ro ga nne ga tlhano wa tshela ga shupa 1 2 3 1 2 3 ke a fejesa a nyana nyana e sa shota nyana ne mmm a re sa yetla le yona tla go bona site site bo tsana go buri o e bo tsi guru e bo se guru re emetse motho lo ratle le display ya boe le ka ka moela o dimka ba ka moela teng ro pentre ye wena bo di mo tshwara mo wa senya wena mona go
tla go tla braga
o ka go tlhantswa pentre e tlo mata e bo bo e tlo ntsha fingerprint wa tla dia
mala mo fitse mo rona le failing paper ya ya 200 and something kamra go tlo bona kamra engwe tshi 200 and something o botlele ya 400 and something mo
o tlo di ntwe botse nga re go ile shu ba o file yana ke sho ba betle tshe gore ba mthekenya ka ba kwa monate re pentre ya gago gore fentse ka nneo ya nneo re sa shotanyana stayage kusha ro berekisa sa gago o ne o shota jang a mfana ka o ne o shota ka metsi fela ke dilo tse le tlolangje ke sho o tlola sekida pele ka boo ka bona o tlala baselina mmele ka boka o o ne o re setha jama ke bokaka sere bokae failing paper ka mora e 220 o tlo o reka di-spray o tšhentšhe di sore mo sore sore sore
o tsega mona
229 rand lena le tšhelete lena mo a ke se latlhe chief nke re sekano senye ke a dlala chief ke a dlala ebile ke gone ke thoma shooter video ka baka ela mafelong a re dipi ka baka boo ntse o sa le mo tseleng o bakeng bola pila mfane wa ko wena o re apentownee o tshwaratshwara ntwa ka matso e ko o gadile ka eng e o begeie ha ha eng ba ntshenyetsa backup ya pascal plakola bridge ko ne botwa ko tsotsoro a mona tshi arpentini ke tla gona ke e bona
chili bite
amunya
You are shining brightly like a diamond. What's the name? Arivania, Gushi. And Ping. Didn't you paint all my mom? What are you going to push a jerk?
Sure.
No, dear. And no, no, the
future. Eh? Where are you? Where are you? Where are you? Where Chilela wana, moya wala unjeje utra jamun. Yano gugu gugu. Kambi
the spirit fell labu. Baba nana. My chilela wato kimbo awo.
Kapusingi.
Maremanya. Asiyegele. I said you're too high.
You good.
What is it you caught again?
Temperature.
I was too full of F. I found you not a black boy.
Yeah,
dude.
Hey,
now I'm ready.
Yeah, okay, look at.
Man, I didn't look in the phone. I'm ready. I'm ready. I'm ready.
First
code. The first code. Kiriki face code wa rafela tsadi ya phadi mme ga tsane le ngwana go ena ngwana go ena re no ba tsaka re di fela o ka nda o a tshirisela se se ga se se ya buse
tshela
tshela re di ba bonje ba tsaka moving na ba re tshela tshe foma a penga spray mo kiso
re fetse raja true sele sa bana sele ra
ba se mse jela ja
ja re mo dutse ntse fela na mble ba di nna sa gore ke nana le re ba di yang kang
a ka se bone o tlo bona botsare ba ba ra
yo
fellela compressor
a ka re mo tshwe di green mo
tla ba ga tlo ndo ke mloye mara ba tlo bona mo letsetsi
e bona mo nna le ke ndi nyu
tantse
le spray
Nagel make it a buffalo just cool. The green.
Ah, Manincha green.
So I want to
come.
Drug a blue. Everyone.
Maybe. Woman was a gabber bleacher, 2 liters silver.
You'll have a while ago.
Yes, silver. What?
Oh, betula.
You're
cool, Papa. As a little, little, little,
little,
little, little, little, Thanks for watching. I'm done.
Oh, and
I still get a ton of food. What's that?
Season it lang. After 2 months, maybe we go away and I come back here. The best deal. No, Hara, Yamun. Maybe we go. Like I'm brown, no Hara. Bo, car in and out. Maybe we go take a run, grab a fit. Bo, or get to the mela. Or give a trial by China while over there. While over to one chain of fruits. Talk about your idea, but idea so. I'm going to go to the house.
Mengo after mengo. Ah, you go to the school.